uthethe into kuba akunakwenza amaganya nanje ambalwa umntakwethu ngale ndoda yakuthi
sudelimoto usulibele ukuthiumfoweni ubulala ufana wam
intoni
akutshayela
andiyazi nje loo nto
kanjalo
hayi man yazi into ezinjalo xa umntu sekule meko yokuba angasekho emhlabeni funeka simxolele kufuneka uyiphose kwelokulibala
ukahle wena ufuna umphendule umgodo oyilo ngimenze ingelosi ngeke ngikwenze lo
ndimndedo ubengazi andithetha ngale nto kuba undothusile kakhulu ubrutus xa ithetha ngokufaka unyana wakhe
Mzi, asinako iyawubulela ke yona mki after all is in the past kufitile
yazi abantu bakwakhoza bebenokuza apha banibulale nonke yayiqonda into obulala unyana womntu
mother ngekuhlorhubela or ufelisetshe papa kamorenga lokutsha it has been a long day
kodwa
abakwakhoza babulele utata nobody is innocent
Mzi, please rhlala robela kana sama that time mara kanje lo is not the right time mother
is that dad unqenqa ukhatsa ngale bani
okay
how did you do it
come on mama we all know you killed him
and how did you do it without leaving any evidence
lebaka la gore Diamond a bantse a falola nako e yotlhe ke gore ne re mo sala morago re le mahega we came at him with everything he knew and expected
siyabonga awusitshene umshaye njani lo Diamond phela nje
remember the morning of the party
mm?
Wena leshaka le mphitlhetse ke tlhaso digala siko kitchen Well, that was all part of the plan. Kileka sahala sele wani. Laced the inside and the rim with odorless poison. Kineksa tla go poisona dijo khotsa dino. Ke gore ke a itse gore ne ka nna ga diragala phoso. A neela mongwe rona gore a dije. Everything was planned to the T. The table setting, some lesson. Kasahala seo kae ba ha Diamond net lo The rest, as they say, is history.
Yeah. Your mother.
A savage.
Hey,